Molo mahlobo beningelele igama lami ngingudawu waphungula aka King Langabi. Maku usuku lakho lokuqalwe la mntana sikhani ngicela wenze ukulungela ucindezela like button ne subscribe button. Kokuhloko ukungilandela enkundleni yokuxhumana yazwa ngu Instagram it's at @dawud_phungula. Yabo fethu umculo wegospel uThinah Zungu uthi kunenkabi ethi mfuno uthule lo mculo uveze lo ludaba enkundleni yokuxhumana uFacebook. UThinah uthi ufunelwe ke inkabi ngolwesibili imtshela ukuthi ke iqashiwe ukuthi embulale lenkabi ibisimbuza ukuthi ngabe khona yini umuntu ake alwa naye. Wathi ke akekho yabisimtshela ukuthi kunomuntu emqashile ukuthi ke embulala uthi ke ithena ngikhokhelwa kisamba semali ukuthi iqede ngempilo yalo mculi. Lo mculi uthi ke uthatheke isikhathi ukuthi ke amlalele maqedwa umtshela ukuthi akamnike isikhashana akwazi ukulungisa izinto zakhe ithinto umshwalense wabe ke esevala ucingo. Uthi ke laphana ke lolu daba ke akazange libike emaphoyiseni ngoba kungenzeka ukuthi umuntu obezitshela ukuthi uzoshaya uvalo bese emkhokhela ke imali njengoba kuvamisile ukuba ke kube nezigameko lapho abantu beqolwa khona ke imali ngalendlela. Kanti kuma ke sihlabela phambili abantu abaningi basale bebamba ngezansi isiphalaphala ke sentombi ethandwa ngabaningi Asavela Mngqithi oseshadele kamqokiyana ke veza ukuthi usezithwelwe. Asavele wazakhela kuduma ke emdlalweni ke kamabona kude sibaya esazidlala lapha ke kumzansi Magic. Abantu ke baphawuleke lapha enkundleni yokuxhumana njengoba ke lapho Asavela enkundleni yokuxhumana Facebook ebhalo wathi ke to my husband every step of this pregnancy has been easier because of how helpful and caring you are. I love you. Mesibheka amakhomenti kangenile ngena ke phoseka khona uPaul wathi ke lo muntu omithise wena akavele kasimithise sonke once wathi ke enanti ilocation. Kanti ke umunye uthina ke ngavele ke ngabe nakine anxiety nenhliziyo yaphampa ngo 693 degrees Celsius per hour. Kanti ke umunye uthina ke ngifisa ke sengabe azange ngakwazi asavele you uyiphulile inhliziyo yami. Mina ngana kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi ke lithini uvulo wakho mali ke nalo lolu daba noma ke iziphi ke ezinye indaba eyivuthabela ngabe uke wazibona ke sukela ke leli sonto liqalile. Ngicela lapho kwi comment section ngakhohlwa ukugcinezela like button ne subscribe button nongilandele ku Instagram it's @dawud_phungula. Ngoba makukhona udaba onesifiso sokuthi ngibike ngalo ungangithinta kwi number yami ya WhatsApp it's 0651072007. From me myself and I was some dagadaga ngithi sengheme.